yetu hapa nikupangusa maofisi. Hapo ndani ya maofisi kuna carpet, kuna mamesa na computers. Kasi wetu wote wametrainiwa, wameenda course ya housekeeping na ni watu tuko responsible kwa kasi yetu, tunaipenda.